Love of man is the root of all evil. Urema banyama usurema bangweya. Evaldo.
Ishe Vanhu Venyu Bopanduka Nokuda Kwele Mari. Ishe Vanhu Venyu Bopanduka Nokuda Kwele Mari. Ishe Vanhu Venyu Bopanduka Nokuda Kwele Mari. Ishe Vanhu Venyu Bopanduka Nokuda Kwele Mari.
Vamwe vokondesa hama dzavo.
Borobita, borobita.